Emakhosini, mangwana mangwana, ndaramaye, shewe. Bakwethu, umkhulu othi from 131 Marshall Street, Johannesburg, CBD. Ngifuna uyazi ukuthi each and every day, angikhethi usuku, ngiyakonsulta nabantu, ngemali engange 500 rand, I repeat again, ngemali engange 500 rand, ngiyakonsulta nabantu, uyafika fika ukonsultele, ungutshele ukuthi inkinga zakho zikuphi. Then wena, uconsultation yethu, you will then decide ukuthi ubuya nini ukuze ngikwazi ukuthi ngikusize. Ngakusiza the very same time, noma ngakusiza when you come back. Kusuke ukuthi wenza nini. Mamela maneso, namhlanje ngikhuluma ngohlanga lemali. Uhlanga lemali into enkulu. Uhlanga lemali it's a genuine spirit. Uhlanga lemali imithi eyenzwa, yinto eyenzwa ngemithi yenhlanhla kuphela. No struggle involved, akuna gazi involved. Uhlanga lemali impande ekwazi ukwenza umuntu ukuthi imali ihlale kuyena. Mkhulothi, uma ufaka uhlanga lemali, I know uhlanga lemali bese libiza imali engange 10,000. Uhlanga lemali manje malini? Uhlanga lemali libiza imali engange 5,000 rand. Uhlanga lemali yinto ehlala kuwe. Kuze wena uma umuntu uhlanga lemali ihleli kuwe, for example umuntu ogembulayo, for example umuntu onebhizinisi, umuntu osebenzayo, ufuna inhlanhla emsebenzini, ufuna inhlanhla kubusiness, ufuna inhlanhla kwikhampani yakho oyiranayo, udinga ukuthi sikufake uhlanga lemali. Lolu hlanga lemali liyadonsa. Lolu hlanga lemali liyenza ukuthi umuntu ogembulayo awine kuma gambling games. Lolu hlanga lemali lenza imanga. Khona omunye umuntu ngimazi utshela ukuthi mina mkhulu uthi imali ehlanga lemali anginayo. Anginayo imali ehlanga lemali. Kodwa umuntu wakhona ahlezi ethenga ikhebereshi. Each and every week uthenga ikhebereshi. Each and every week uthenga ikhebereshi. Ngizomunye ekhuluma into enthusayo athi yena uthenga ikhebereshi nga 4 each and every week. Lezi ikhebereshi zonke zimudla imali engange 200. But wena awunamali yokuthi uze enyangeni usizwe ukuze impilo yakho ibe ngqono. But imali eyikhebereshi unayo. Imali ukuthi ikhebereshi zikudle imali viki neviki. You can imagine ikhebereshi zifuwa ngeviki. Four ikhebereshi. Athi give me sometimes uma ngisuka nje emsebenzini ngiyenjoy nje ikhebereshi ezu 3. Zingisede ezu 3. Ikhebereshi ezu 3. Kuro you can imagine ikhebereshi ezu 3. In one day. Bese uzibize ukuthi umuntu uyaphila kahle ekhaya. Kwesinye isikhathi athi ikhebereshi ezu 4 ngeviki. You can imagine. Why don't you take that money? Wenze into engqono ngayo. Muthi kule asije sikhebereshi, asije sikhebereshi, asije sikhebereshi. But asikwenzeli niks. At the end we are cool. You don't know ukuthi ukhulisa ubani. Uyokhulisa umfazi endlini osihlalele. But wena uzijoye ngekhebereshi la emgwaqweni. Isikhebereshi sokwenzelani engqono. Isikhebereshi sokwenzelani engqono. So naki magalo bathola nakulo ingqondo zabo kahle kahle zisebenza kanjani. Uyimile ngesikhebereshi, uyimile ngesikhebereshi. Ngapha usebenzi, but isikhebereshi ubusiness. Ngapha uthola umsebenzi, ulo ukuthi umsebenzi awutholi. Omunye umuntu uyasebenza but mayisebenza, uyimile ngesikhebereshi. Hayi mina ngeze nginyangeni ngiyodliwa imali. Uyodliwa imali, uyodliwa imali uyosizwa. Ngamandla ekhebereshi. Ikhebereshi. Uziba hantlo uyazi kahle njengoba ngingena kulo muntu kunabantu abangene la. Maybe it's 15 ngaphambi kwami, noma it's 17 ngaphambi kwami, noma it's 20 ngaphambi kwami, kodwa uyangena. Uspende something like 4 point something, 3 point something a month ngeyikhebereshi. But uyahluleka nje ukuthi uze kumkhuluthi ngikwenzele nje into yenhlanhla, into yokuphila. Weekend kasikhebereshi. Udumisele, aduse nalo, uduse sethi o. Lo nto lusizi kuri ngiyiphutha ukwenza la nakomu ke iphutha kitabe nje uma umuntu uthi mkhuluthi mina ngine business ngifuna into yenhlanhla e strong mina mkhuluthi ngumuntu engisebenza but ngifuna inhlanhla into yenhlanhla e strong mina mkhuluthi ngiyagembula kodwa ngidinga into yenhlanhla e strong ayikho enye into engayisho uma ungenalo uhlanga lemali emzimbeni wakho inkinga ngoba into ekwenza ukuthi uwa-distracte imali yini. Kunabanye abantu umbheke nje so, umushebile, wamona ukuthi umuntu osinzi kuyena empilweni yakhe akaze abona imali engange 20,000 so ngesandla. Umbhekile, lo muntu uyambona nje ukuthi lo 20,000 kanje akaze ayibanga lo, 20,000 kanje akaze ayibanga lo. Umushebile kamahlomo, uyakwazi ukumonja lo muntu lo 20,000 ngesandla akaze ayibanga lo. Umbheke emehlweni ngaphakathi, umushebile, angeke aze ayibambe ngoba ayikho into ebiza imali ukuthi ize kuyena. Imali umoya, ngithwele kasiwuthi, money is a serious spirit. Imali umoya, imali iyala ibizwa khona, imali iyala ifunwa khona, imali iyala iyamukelwe khona. Manje le mali lesiyayiqoba, manje uyiqoba le mali lezi, manje uyiqoba le mali lezi, sifake imithi yethu ovuma bethu bonke, sifake kumavulavalo bethu bonke ngokwehlukahluka kwemihlaba nemintshizi ngiyiphume ngegama. Manje ufake yonke le nto le, sigqabe ngale nto le emzimbeni wakho. Before ukwenza anything, you need to steam. You have to steam. Kumele sigeze. Manje ukugeza, siyageza. Manje ukugeza, siyasteama. After steaming, siyageza. Manje ukugeza, ngikufake le nto emzimbeni, ngikugqabe ngale nto emzimbeni wakho. Manje ukugqaba ngale nto emzimbeni wakho, then you can live your normal life. Uzidlela imali, uthola ama promotion, into zakho ziyenzeka. Hlanga le mali, libiza nje imali ngayi-R95,000. Akudingakali ukuthi ngikwenzele ukuthi. But uma umuntu, you enjoy impilo yokuhlupheka, you enjoy impilo efunayo, there's no problem. You can enjoy it. Kodwa ngelinye ilanga, kuzoba nelanga la uzothi, Nkosi yami, I wish ngaya kuthi angenzela yonke into ukuma ngayo. I wish ngaya kuthi. Kune inyanga zikhona, inyanga enkulu yala eNingizimu Afrika, inyanga enkulu engeke izikhohlwe ngisho even in thousands years ezizayo. Inyanga enkulu bekuyinyanga enkulu yasemampondweni, inyanga enkulu yasemampondweni ebiyaziwa ngisho na uShembe. Inyanga enkulu yasemampondweni ebiyaziwe ngisho na uLekganyana. Le nyanga enkulu yasemampondweni bekuRhotso Sithunza, igama layo Rhotso Sithunza. Inyanga enkulu yasemampondweni ke leyo ke ebikade iphethe umuthi ostrong ukusiza abantu. Saba nenyanga enkulu futhi esibili. Inyanga enkulu yesibili athi sinayo besinososobala, Nsorambatha, ibiphethe umuthi osisabekayo ingozi kakhulu. Saba nomama, umama lo yena bekumprofeti. Lo mama lo angizumbala because bekumprofeti yena, but bekumprofeti ohamba kule line yethu umkhuluthi ephethe izinto esiphethe, umSamaria. Yizo iy'nyanga lezi ey'nkulu ezazizazi khona mhlambe ngemhlamandulo. Bonke abantu, okhokho bethu, ogogo bethu, omkhulu bethu, ofishi babephila nalaba bantu labo, bahluleka ukuya kuye 90% yabo. I-10% leyo yayibona iyakwazi ukuthi namhlanje iphile ibe right. But omkhulu bethu, ogogo bethu zange baya kulezi nyanga lezi, umningi bethu azange bayithola le nto. Manje ngiyothi nami uma sengekho emhlabeni, kube nabantu abathi kwakuthiwa wayekhona uthi, mina akukho la ngingazi wakho e-South Africa, akukho. Wayekhona uthi, kodwa awuzange wafuna ukuzozama ukubona ukuthi lo Nkulunkulu mina engimphethe uNkulunkulu njani. Mina uNkulunkulu engimphethe angifuni ukutshela amanga, uyalapha, uyavula, kodwa kakhulukazi uthanda ukuthi uze for into yemali, inhlanhla, ukuphakanyiswa. Lo Nkulunkulu uzokwenzela imaka. But if you enjoy, I still repeat, if you enjoy ukuphila impilo yokusogola, ungahlala ekhaya ndakababa, ungahlala ekhaya. Usaba ukuza kuthi, usaba ukuthi uyodliwa imali engange 5000 rand. Into kusho njalo umuntu athi usaba ukudliwa, usaba ukudliwa, but awuyisabi inhlupheko. Awuyisabi inhlupheko. Don't you fear poverty? Don't you fear ukudinga imoto? Kuyimanje imoto ihleli, ayikho ku-insurance. Ha? Ayisevisa le moto yakho. Thengisa le moto. Woza kumkhuluthi nge 5000, enye imali obuntu wenzani ngayo. 5000 woza kumkhuluthi, ngikwenzele something enkulu. ezokwazi ukuthi ishintshe impilo yakho. Utalilebuka. This mkhulu uthi bakwethu emakhosini mangwana mangwana ungamfonela amanamba avela ku screen. Ungakhohlwa ngiyahlola abantu online and physically. 500 rand. Then emva kwalokho wonke umuntu each and everyone, I mean each and everyone. Wonke umuntu othi mkhulu uthi ngidinga uhlanga lemali. Uphathe imali ngani 5000 rand. Ngizokwenzela iritual yakho ehlanga lemali. Wahambe uphile impilo emlandisi yabona.